day I saw your face, my life has never been the same. Kweli umenichanganya mini zoo.
Wewe ni nani?
Wapi?
Nako.
Wewe kuja hapa
kuja mta kuja chague.
Kuja hapa.
Shut and tall.
Brown skin, dark skin.
Shut and sit amani.
Wait.